chances, oh yeah. You got me feeling loca, a feeling about to blow up. I'll be your supernova, your sky and your star. I'm losing all my focus, you got me in a coma. You got me like a drug, I'm addicted, oh yeah.
Sorry, just quickly, what if it's da 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 da